sentenza Niku Gawe, Niku Ganje, Niku Gavarundi Tres.
Mwarayimutoye ugiye kurangwa n'iki ubwa mbere amahoro kuri bose nk'uko mubizi mu myaka iheze igihugu cyacu caraguye mu isanganya akatari gake umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha koko biraboneka ko abarundi munyote wa mahoro amahoro mu gihugu cyanyu amahoro mu makomine yanyu amahoro mu mitima yanyu amahoro mu ngo zanyu ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze kuma baharanira ayo mahoro baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo nuko atifite ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushaje
andadaye hagaze kuma iragigiwe tuzorigende yarapfuye ntiyapfuye ngo yaye barinze urukubwiwe barinduye byinshi imbuni zarahumutse ngo yacire birarura
yaho Colonel Jabikomagu asabiye Leonard Nyangoma na Jamari Ngendahayo ngo bamubwire aho binyegije kugira ngo abarungikire abasada baza kubacungira umutekano barihenze barahavuga ariko mu nyuma barakebwa baca barahava ukaba nkako wananiwe no gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu ntiyoshobora kubuza ko bamwicana umushikiranganje Deo ngenda hayo yaciye asubira kuburiza imodoka yiwe abatwara muri quartier industrielle mu mangazini yiwe idandaza ibyuma Mekametar aho ni naho bashoboye kuvugiraho ko bakiriho babicishije kuri Radio Rwanda mu nzira bakigenda muri quartier industrielle baciye mu gisagara aho hari hapangapanze amapozisiyo y'abasoda Imani na kinga na washoboye kumenya nyangoma icamukijije nuko isura yiwe hasa n'abatutsi kandi umwanya yaramaze mu ntwaro ntiyari bwiyerekane cyane kuri televiziyo kugira ngo abantu benshi bamumenye aho baca hose bararaba abari mu modoka bagaca babwira basubira imuhira gushikaho ibintu bigira mu buryo abandi basigaye imuhira kwa Deo Ngendahayo bari abapfasoni babo umupfasoni wa Leonard Nyangoma n'uwajamari Ngendahayo aba nibo babonye ingene abagabo babo bikomaku yagira bakingire kuko ba Nyangoma abapfuye kuhava yaje mafu ica irahashika abasoda bayororoka itaranahagarara bakankama babaza aho Nyangoma ari inkonazo bari bamaze gukura ko nasirete bazitumbereje kuri abo bapfasoni nabo bababwira ko bamaze kugenda icyo gihe baciye basaka inzu yose basanga n'abana iyo binyegeje munsi y'igitanda bababaza iyo base bari bamaze kubona ko bababuze muri iyo nzu abasoda baboneka ko basa n'abari amavubi baciye bugurutsa mu rugo rw'umubanyi wa Deo Ngendahayo bizeye badakekeranya ko ariho basanga Nyangoma icyo gihe basohotse basohokanye umushingantahe baza Antoine yigeze kuba buramatare w'intara ya Murambya baca barabaza warazi neza Nyangoma ukwasa bamubaza ko yo bari uwo urundi ati suyo baza Antoine akira gutyo Wabana ba Nyangoma twibaza ko bakuze ibitoriko turavuga abaca bibuka ko ari byo babayemwo mu icyoro cy'wa 2021 z'ukwa 10 1993 na 1993 kucerekeye wari umushikiranganje w'imigenderanire Sylvestre Ntibantunganya yarabayeho azi neza ko ikizorondera president Adaye nawe kitazo musiga hejuru Ikiye yumviye ko abasoda ba onziye mepata yo brande basohotse bagana ikirimba cha perezida yaciye yambarira nk'umuboyi yidugiye igitega acatera aja kwinyegeza mu makaritie yo mu Kamenge kw'ico gihe yaba mu Ngagara Ntibantunganya yasubiye kuboneka ahetse iminsi ibiri naho nyene yasokorowe na ambasaderi w'u Bufaransa aca mujana abandi bategetsi yari yabahungishirije muri ambasade y'u Bufaransa aho niho yasanze n'abapfasoni b'abategetsi bari bishwe Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka Ponciano Kalibwami cegera ciwe Jire Bimazobute umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu n'umutekano Juvenal Ndayikeza wararongoye igisata c'iperereza Richard Ndikumwami ikakara gahinda abantu batsinze amatora bagahurira mu mubabaro wako kagene kandi bari bizeye ko ibihe nk'ibyo babisezeye 72 Imana itubabarire mu Burundi Sylvestre Ntibantunganya amaze gushika mu bandi yakiriwe n'amarira y'abamubwira condoléances wewe akagoma yibaza ngo bamubwira uko kubera yabutse abagenzi biwe bari basangiye kurongora igihugu umwe mu bakenyezi bari ngaho yarateruye umwana wa president Ntibantunganya yaramaze amezi atarengane avutse gushikaho president Ntibantunganya ntiyari bwamenye ko umupfasoni wiwe yagandaguwe madame Ezebi Nshimirimana byavuye biba ngombwa ko bamubwira ko n'umupfasoni wiwe yishwe akaba yabibwiwe n'umupfasoni wa president Ntaryamira abanje kumuha ubwo ruyoya yari yamusigaranye mutu wewe yishwe gute sinavuga ngo navyo bimenye naco bitwaye biragitwaye na cyane kuko byasitse gikomere muri president Sylvestre Ntibantunganya uwo byabako wese yabo muhoto cyangwa mutotsi iyo mara umwaka aterekanya amenyo igihe abasoda bari batumwe kwica Sylvestre Ntibantunganya abashikiyaho yaba hari haciye nk'iminota 30 wewe ahavuye barasakambuye inzu yiwe baramubura baragerageza gutoteza umugore wiwe ngo bikunde ababwire aho umugabo wiwe yinyegeje nawe ubwiwe ntawe yaratse abasoda baciye basubira inyuma baca guha raporo ababatumye abugira buce barahagarutse biboneka ko bafashe ingingo ko uwo bahasanga wese bamwica baca bahasanga umukozi wenyine cyo gihe madame Etsepin Shimirimana yari mu rupangu rw'imbere y'iwabo ariko ariganira ibyamushikiye bagenzi we icyo gihe yari kumwe n'umupfasoni wa perezida Ntaryamira Silvana Ntaryamira n'undi mupfasoni w'umushingamateka yitwa Domenico Barompoza ko nawe nyine yitwa Silvana Katabashinga abo basoda bacinjira bashitse bashinga imbugita mu bitugu kwa madame Ezebi Nshimirimana baca baramurasa n'urusasu uko mu mutwe icyo gihe yari kuyonsa umwana acumva bamuzuruye imbugita yararonse umutima wo guterera umwana wiwe madame wa Cyprien Ntaryamira yasambagiritse amubwira ati uranderera niwabaho umupfasoni wa Ntaryamira aca yiruka mu cyumba amujyanye abo bicanyi bari bamaze kumva ko yitwa Silvana baca baramuhamagara ngo aze hano icyo gihe haciye hitaba Silvana Katabashinga baca bibaza ngo uyo niwe mugore wa Ntaryamira baca bamurasa amasasu abiri yo mu mutwe baca baragenda
bamwe baramemukiye ariko nabo bari mu mazamira nimwige gukora neza gukora nabi mubireke ntabangari kiri mu isi byose biri kukarwana nimwige kuvuga neza kuvuga nabi mubireke ntabangari kiri mu isi byose biri kukarwana
ibyo byose byabaye abana bakutse biyo miryango itatu barorera bamwe bavuga ngo ibyubwoko byaraheze bizobagora kuvyumvisha abo bana ubu bishoboka ko babaye abagabo kuko ntibigeze babona abakoze ibyo byose babahora ubwoko bahanwa n'amategeko kugira ngo ibyubwoko bihere hatangure iby'amategeko ubwicanyi bwabaye mu Burundi 1993 so ubwicanyi gusa harimo n'inzigo iboneka ko yari imaze imyaka myinshi mu bari ko barabikora kuko bagotumye kwica umuntu bakaguha sharijeri nka zitatu zuzuye amasasu uzi ko urusasu rumwe rwica ntibyumvikana ingene ubanza kujejanga umuntu gushika naho asigara ari inyama gusa icyo nico bita gukora ikibi kibishe inzigo yakazikira abanywanyi ba Frodebu bagiye koza ikiziga cha perezida Melchior Ndadaye mu bitaro byo mu Kamenge ibyo babonye na Gahomera Bunwa perezida Ndadaye yicwa urupfu urubishe cyane kwahatswe kungana n'uko Yesu yapfuye ku musaraba raporo ya autopsy yerekanye ko perezida Ndadaye yapfuye afise ibikomere 32 hari byari ku mutwe ku izosi ku gikiriza ku nda ku ntoke n'ahandi kugira rero ntapfe n'ingoga abanze kubabara ntibigeze bakomeretsa ku mutima umuganga yakoze raporo ya autopsy yaremeje ko abishe Ndadaye barabicanyi batagira umutima na mukeyi w'ubuntu no kubandi bategetsi niko bishwe wararongoye iperereza Richard Ndikumwami iruhande y'ibikomere ku mubiri bari bamusiye umutwe nk'uwagonzwe n'imashini sindagira kaburimbi wari cegera cy'umukuru w'inamashinga mateka jire bimatse ubute wewe nta nikiziga bigeze batora abasoda baranse kwerekana aho hashize ibisigarira vyiwe uyo rero icaha kinini yabakoreye akaba ari uko yari umututsi mbere w'umuhima yari no muri leta ya Micombero ariko kuva 72 atigeze abafasha imigambi mibisha yo kwica abahutu gushikana aho afasha president Ndadaye gutanguza umugambwe sawanya Frodebu kire bimatsa ubute yari yavukiye muri komine Matana mu ntara ya Bururi akagwi kabonetse kuri tere umunsi bahindura Bujumbura mu murero udahera turahera mu bari barongoye igisoda ku rwego rwo hejuru mu biro bikuru by'intwara miheto aho Colonel Yohani Bikomagu uwo munsi yari yabaye nka Pilato mu gutanga president Ndadaye ngo bamukoze icyo bashaka aho yivugiye ati wa mugabo mwarondera namubazaniye ni mumukoze icyo mushaka bariko baratunganya ayandi maganda kugwa barimwo Colonel Pascal Simba Nduku majoro Ngurunziza Alfred Colonel Ndayisaba Celeste batazira Kibadashi majoro niyo yunguruza Juvenale Colonel Gunungu Gabriel Colonel Daradangwa Jean Bosco Colonel Baribwegure Jamje n'abandi abo nibo bari hejuru yakagwi kandometse igihugu inganda ziratikira mu bahutu no mu batutsi abo nibo baciye baja kurondera umuhutu François Ngeze kugira bamusuke ngo bamugize umukuru w'igihugu nabo baca bishiraho nk'abari muri komite yo kugarukana umutekano mu gihugu mu basivile naho abaseruka cyane bari abari barongoye umugambwe badasigana iprona na cyane cyane Karori Mukasi François Ngeze Alphonse Marie Katege Ribeli bararunyeretse na Jean Baptiste Manwangari nk'uko byemejwe na komanda Irere Ntakiyica François Ngeze na Lieutenant Kamana uwo Kamana akaba ari nawe yararongoye igitero cyabaye ku ngoro ya President Melchior Ndadaye wabikoze byose kuva bakibipanga n'uwari yatsinzwe mu matora Petero Buyoya ibyo byibonekeje igihagarutse ku butegetsi 1996 abo yahaye amapete n'amaposte akomakomeye n'abakoze amabi bikagaragara mu gicoro cy'u 2021 gitugutu 1993 icy'abarundi batigeze bamenya kudeta y'1993 naho yagirijwe abatutsi bose yakozwe n'akagwi kazwi neza k'abahima b'ibururi hari abatutsi benshi bishwe n'abo bahima bazira ko bashatse kuyibuza kwiba wa mbere ni Colonel Izayinibitse yari komanda wa Kamuha akaba ari nawe yaratwara ikambi ya cunga president Ndadaye igihe winjiza Ndadaye muri iyo Kamuha abasoda bari bamukurikiye ngo bamwicireyo Colonel Izayinibitse yaratanze itegeko babarase ahubwo niwe yahatswe kuraswa yaciye avaho yiruka aja kwinyegeza ubundi yagerageje kuburizamwo iyo kudeta ni Colonel Dieudonne Nzeyimana yarajejwe iperereza muri Etat Major icya mbere tukabamenyesha nuko Chef d'Etat Major Colonel Yohani Bikomagu yari yashatse ko kudeta iba Colonel Dieudonne Nzeyimana atari Bujumbura igenekerezo cya 19 zo kuya 10 1993 Bikomagu yaruhuye Colonel Dieudonne Nzeyimana bagende mu ikambi y'ingozi gutohoza ikintu cyahabereye aragenda ashitseyo arabura icyo kintu cyahabaye acapira Bikomagu kuko agira igarukira Bujumbura arabe aba opeje yotumayo babamenyereye interrogatoire cyo gihe yagarutse Bikomagu yamuhaye itegeko ryo kumarayo iminsi itatu Colonel Nzeyimana aramubwira ko atampozo nyinshi yari yajanye zo mu mazayo iyo minsi itatu n'atari yabimwemereye Colonel Nzeyimana yaciye agaruka Bujumbura genekerezo rya 20 z'ukwa 10 1993 ahejeje kwitegura ngo aduke ingozi umwe mu ba ofisiye bo kuri Etat Major yaramubajije icyo agiye gukora ingozi ataraheza ingorane zihava zaduka ataranamubwira niza arizo yaciye amubwira ko amuvuye iruhande ababiteguye ntibabone ko bariko baravugana abo yatinya ko babibona rero bari aba ofisiye baturuka mu ntara ya Bururi Colonel Nzeyimana amaze kumva ibyo yaciye nawe aja kuraba umugenzi wiwe Major Sibomana Lambert yari komanda wa district ya Bujumbura kandi nawe nyene yari mu ofisiye atavuka i Bururi yashitse amubaza ko iyo nkuru yayumvise urundi ati ngo n'uyu munsi baza kugira akantu iyo kudeta yari izwi kirikirategurwa umunsi nibo benshi batamenya waruzwi n'ababirimo gusa ahejeje kuvugana na Sibomana Colonel Nzeyimana yaragarutse muri Eta Major kuvuga mwanya Colonel Sibomana Lambert yaciye atangura gukora ibishoboka byose kugira arabe ko yoburizamo nawe nyene iyo kudeta cya mbere yaciye akora kwawe kuca kuraba chef d'etat major Colonel Bikomagu icyo gihe hasanze ambassadeur André Ntamobwa yari conseiller politique wa president Melchior Ndadaye yari yaje kubaza ibyo ari byo kugira ngo aronke raporo aja gutanga mu biro bikuru kwa president kuko icyo gihe president yari akiri ko arakoresha inama y'abashikiranganji Colonel Nzeyimana yaciye atuma ko inama yihuta iyo nama yajemwo abakuru b'abasoda benshi muri bo harimwo Colonel Epitas Bayagana kandi yari chef d'état major wa gendarmerie Colonel Izayinibizi yari komanda wa Kamuha ya ikambi yari ijejwe ubuzima bwa president ambassadeur André Ntamobwa major Lambert Sibomana n'abandi ba ofisiye atari bake yasanze ahubwo atari no kubatumira muri iyo nama ingingo zavuye rero zifatirwayo n'izi ya mbere kongereza abacunga ikirimba cy'umukuru w'igihugu ya kabiri gushyira amabrende abiri ku biraro byinjira mu gisagara kugira ntihagire abasoda bagumutse bahaca bwa gatatu mu gushyiraho icyo bita cordon de sécurité abasoda ba mbere bagashikwa kuri lise international abandi bagakikutsa ikirimba cy'umukuru w'igihugu bwa kane hari n'abaproposje ko boja kuraza president Melchior Ndadaye ahandi atari muri pare ibyo byose abonye ko bavyumvikanye batumva kumwe Colonel Nzeyimana yaciye atekana acaja kuruhuka kuko yaranarushe cyane hageze isamunani y'ijoro Colonel Nzeyimana yapfuwe n'ibikoho nk'abandi banyagisagara bose yaciye anyarukira kuri Eta Major kugira ngo apfukane n'abandi basoda acasanga abahari bose nabaje gushira mu ngiro iyo kudeta harimo nabari bara pansionye uwo yamenyemwo ni Jerome Sindoije yamaze abahutu ku ntwaro ya Micombero uyo munsi yari yasubiye kwambara impuzu z'igisoda icyo gihe Colonel Nzeyimana yaciye abwira Colonel Bikomagu ati ibintu mariko muragira ndakumenyesheje ko atavyo ndimwo jewe nditahiye ntusubire no kundondera umushoferi araza abazaniye contact z'imodoka haruhande ya Colonel Nzeyimana hariho n'abandi basoda baba ofisiye batavuka i Bururi biyamirije uwo mugambi wo kugira iyo kudeta ariko basanga nta ngufu bafise zo kuwuhagarika muri abo harimwo Major Sibomana na Major Bengeye n'abandi abo baciye bigumira imuhira no ku kazi ntibasubiye gutonda bahagarutse umunsi bumva ko abatembagaje ubutegetsi bemeye gusubiza batowe n'abenegihugu icyagaragaye ni uko abo bose batafashije abanyabururi gukora iyo kudeta bahavuye bagandagurwa umwe umwe mu gihe hari aba ofisiye bitanze batiziganya kugira ngo umukuru w'igihugu president Melchior Ndadaye akingigwe hari n'abandi bitanze batiziganya kugira ngo president Melchior Ndadaye ntakingigwe umwe muri bo n'uwari umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Charles Ntakije uwo munsi abansi bari bahindutse abifuza gukingira president Melchior Ndadaye muti gute inyuma y'inama y'abashikiranganji yari yiriwe iraba nawe nayirimwo president Melchior Ndadaye yaratumye ko umushikiranganji Ntakije kugira mubaze ingene yabipanze kugira ngo abifuza kugira kudeta ntibabishikeko umushikiranganji Charles Ntakije yaremeje ko ibikenewe byose kugira ngo abasoda bagumutse babateshe byashitswe mu ngiro icyo gihe yabivuga ari kumwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Jamaringe Ndahayo kindi president Ndadaye yamusabye nuko bokunguruza Major Sylvestre Ningaba batazira sining yarafungiwe mu ibohero ryo mu Rumonge yagiritswa kudeta yapfupfye igenekereza rya gatatu zo kwindwi kiyopina mjani chenda na mirongi chenda na gata tu kuko prezida Amerika ndataye yari churako uwo mugabo ashobora gusubira gukoreshwa no kuri ico umushikanganji ishahere ntakije yaravyanse amubwira ko ibyo bidakenewe prezida Amerika ndataye yaci yasa no uremye aranka no kuja kurara handi atari muri pare ikindi cyatumye avyanka ni kenshi bari baramubwiye ko hava haba kudeta agatimbisha kaharara akabona burake yatakibaye igihe ikirimba giterewe umushikiranganje okwivuna abansi aho kuja muri leta major kugira ngo abifate mu minwe yaciye aja kwinyegeza mu rupangu rw'umugiriki yitwa Andre Elftrios aho niho yabandanirije avugana na prezida na chef d'etat major n'abandi bamurondeye muri iryo joro ikindi cyabaye muri iryo joro gihe prezida w'u Rwanda abwiriwe ko bateye ikirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye avugana na prezida wa Congo icyo gihe yitwa Zaire mu buto seseko baca basaba Colonel Charles Ntakije ko bamurungikira ingabo zo gutabara ikirimba mu minota 30 zibe zihashitse nao nyene yaravyanse ngaravyishoboreye gutera ikirimba vyabaye kuva isaha 8 z'ijoro prezida Amerika ndadaye nawe yamwishe isaha 4 z'umurango ko byumvikana ko kumutabara byari gukunda iyo umushikiranganje yemera uko bari babiteguye mbere na numuntu byari guhitana mu buto na Habyarimana bari bavuganye ko barungika indege z'intambara nyinshi zikagoma zizunguruka hejuru y'igisagara ca Bujumbura kugira zitera ubwoba bikomaku nabiwe zimwe muri izo ndege zigaca zigwa mu kirimba hakaboneka uko prezida Amerika ndadaye yuritswa muri imwe muri izo ndege zigaca zisubira mu kirere atawuzi iyarimwo zigaca zisubira iyo zapfuye zimujanye zigaca zisubira iyo zapfuye zimujanye igihugu kikaba kirakize abahutu n'abatutsi byahitanye bakaba bararusimvye ariko ibyo byose umushikiranganje wo kwivuna abansi yaravyanse nabo iyo babigira ku ngupfu caba ari igihugu giteye ikindi ariko nyene iyo bipfuma bigenda uko ngira bene igihugu ataca bari babizi ko ntibari kuhasiga gatwe ikibonekeje nuko hariho umuntu yaguma ku gatelefone arindisha ja bikomagu kuko byaraboneka ko ibyo yari kwarakora yabitegekwa n'undi mugabo uyo nawe yari Major Petero Buyoya aciye kuri Major Alfred Nkurunziza mu kiganiro gikurikira iki tuzobamenyesha imvo nyamukuru zatumye Buyoya ategura kwica Prezida Melchior Ndadaye
nimwige gukora neza gukora nabi mubireke ntabanga rikiri mu isi byose biri kukarwana nimwige kuvuga neza kuvuga nabi mubireke ntabanga rikiri mu isi byose biri kukarwana
bimenye Mons Communication Center Sagar Sagambe ugwaruka turi nyuma yawe
Sagambe warakuze witonda niwakuze wishima bose barakuyaga
Burundi we
Burundi Communication Center nikugawe nikuganje nikugabarundi twese bimenye